uwiteka n'umunezero byo gusubira kuguha yambu we munywanyi wa hose ni yuze aho woba uherereye hose mu ntara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi ka 18 mu mucungara yose y'igihugu cyacu cy'u Burundi ndabakengurukiye cyane mbaha rero yambu muri aya makuru ndetse n'ikaze makuru tugiye kwibanda cyane cyane mu gisata cya politike ndetse n'igisata cy'agateka kazi na muntu kazi rero wowe aho woba uherereye hose namwe muri mu bindi bihugu by'ibibanyi habari hakurya amazi magari namwe mwese tubahaye ikaze muri aya makuru agezweho kandi ari kuvugwa hirya nino inkuru rero tugiye kubagezaho iraza kuza kuba yibanda ku ngingo nkuru nkuru zikurikira aho benshi wa mugani w'abanyarwanda bakomeje kuvuga bati CNDD FDD ubusigaye ihagaze ku kaguru kamwe murazo rero kubyumva mu buryo bw'idonido aho baba bashaka kuvuga yuko umugambwe woba ugiye gusenyuka neza cyane uhereye hejuru ukamanuka ikubita hasi dore ko abanyapolitike bawo bakomeje kugira imiryane kugenda batumvikana hirya yabo maze bamwe bakacamo ibice uruhande rumwe rukajya kuri Evariste Ndayishimiye urundi ruhande rukajya kuwahoze ari umushikira nganji wa mbere general Alain Guillaume Bunyoni ibyo rero bituma abasi bawo bahita binjiramo maze bakashaka ukuntu bawutembagaza na nkomyi muraza kubyumva ku buryo imiryango imwe n'imwe imigambwe yose iri kugenda yishyira hamwe kuko ibona ko CNDD-FDD nta kintu isigariye ko muraza kubyumva aho haba umugambwe sawanya foro debu haba seneri ndetse n'umugambwe yuprona yose yarahiye yisibye ati CNDD-FDD ntabwo izoca iturusha amajwi mu matora yimirije imbere y'umwaka wa 2025 muraza rero kumva ibyo bishingikirije yuko CNDD-FDD hahihagaze ari habi cyane reka rero mbahe ikadze mwe tugiye kubana muri aya makuru aho ubuherereye hose rero abari mu Rwanda munarazo zigize igihugu cy'u Rwanda ukari enye ndetse n'abandi bari mu bindi bihugu ka Repubulika ya rusange ya Kongo mwese mbahe ikadze muri aya makuru tugiye kwibanda ku ngingo nkuru namaze kubabwira hejuru abari rero hakurya amazi magari abari mu Buraya abari muri Amerika abari muri Australia mwese ndabakengurukiye cyane mbahe ikadze dore ko ndavude bakutwereka ko mudukurikirana iminsi yose buriko turungitse inkuru kuri imbonesha kure ya channel ya nyu hose ni yuze niba rero uri kutwumva ukabutarakora subscribe cyangwa subscribe navuga ko uri gucikanwa dore ko abarenga 111 n'ijana bamaze kuyikora bakaba dukurikirana imisi yose buri ko turungitse inkuru kuri imbonesha kure yace nayo yanyu bakaba notification bavuga ko ari mu rushasha ishitse kumaze no bakamba yumva bakaba bafite amakuru agezweho kandi atoho icyo tutegerezwa rwo gukora kugira ngo nawe ujye ubona ama notification kubwira ko ari mu rushasha dushize ko ako kanya tukimara kwirungika ko biroshye cyane ni ugucyonda kuri iyo nzogera maze nawe ukajya mu mubare wabo badukurikirana iminsi yose wabwira n'inshuti zawe nazo zikama zifite amakuru agezweho kandi atoho cyane cyane hano iwacu mu Burundi ndetse n'ahandi mu mpuzamakungu hose muri rusange inkuru rero twabwiye ko tugiye kubabwira ni inkuru ikomeye cyane aho imigambwe ikomeje kwishyira hamwe ikomeye cyane tugiye kubabwira rero inkuru yuko uhagarariye Patrick Nkurunziza umukuru w'umugambwe Sawanya Forodebo aho avuga yuko ubukene bw'ibitoro inzoga n'isukari biva kubunyonyezi bukorwa n'abategetsi umukuru rero w'umugambwe Sawanya Forodebo avuga ko ibura ry'ibinyobwa bya Burarudi isukari n'ibitoro bituruka ku butegetsi bubi burangwa no gusahura amatungo ya leta Patrick Nkurunziza ati umugambwe Forodebo watwaye mu bihe bigoye bahejeje kwica Amerika yoro ndadaye nta sukari ibitoro hamwe n'ibinyobwa bya Burarudi byigeze bibura ibi yabishikirije ku munsi w'ejo igitega mu kwibuka imyaka 31 iheze umugambwe Sawanya Forodebo waraye utanguje ukwezi kwa demokarasi mu ntara ya Gitega mu kwibuka imyaka 31 uwo mugambwe umaze utsinze amatora yabaye igenekerezo rya rimwe ruheshi umwaka w'igihumbi 1993 mu ijambo ryiwe uwo arongoye umugambwe Sawanya Forodebo yaragarutse ku bibazo bimwe bihanze igihugu muri kino gihe nuko haboneka umuti urama Patrick Nkurunziza yamenyesheje yemeje ko igihugu cy'u Burundi kiriko kiraca mu bihe bigoye ku mpande zose kubera ubutegetsi bubi burangwa no gusahura amatungo ya leta nkuko umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye yama yabishikirije mu ijambo ryiwe. Patrick Nkurunziza yagize ati hano mwashikirije ibibazo bijanye nibura ry'ibinyobwa bya Burarudi isukare hamwe n'ibitoro hariko ibyo byose n'ubusuma bukorwa n'abategetsi tugira inama umukuru w'igihugu yama yabishikirije keshi ibibazo byibura byibura ry'ibinyobwa bya Burarudi isukari hamwe n'ibitoro bitigeze bibura no mu gihe umugambwe Sawanya Forudebu watwaye igihugu mu bihe bigoye inyuma yaho bajeje kwica inyuma yaho bahejeje kwica umukuru w'igihugu yitorewe mu nzira ya demokarasi Melchior Ndadaye uyu munsi bivuze kubera uyu munsi bibuze kubera ubusuma bw'abategetsi baguma biba amahera y'abanyagihugu yoteje imbere igihugu n'umunyagihugu muri rusange. Patrick Nkurunziza rero yaragarutse kandi ku kibazo cyasubiye kwimonogoza cy'inyuruzwa ry'abantu mu gihugu cyose aho yasabye inzira guhemuka mbere n'abarundi bose muri rusange gushikirana nibasubire kwemera ko hari umuntu hasubira kunyuruzwa barorera ntibemere ko hari umuntu aza gufata umuntu atampapuro afise hamwe n'ibyo bibazo byose yateye akamo leta kwikebuka bagahagarika ubunyonye ezi bukorwa n'abategetsi bukabuka bubake igihugu cy'abarundi bose muri rusange ni ikintu rero gikomeye cyane aho rwose yakomeje kugaruka ku bijyanye n'amabi akomeje gukorwa n'umugambwe CNDD FDD ariko bakavuga yuko byabagiye guhagarara dore ko bagiye gukuramo amafaranga menshi cyane muri uyu mugambwe bari bawutije ati umubyeyi adahari n'umwana ntiyabaho nubwo bimeze gutyo rero ntago uwari uwo mugambwe wonyine hari n'indi mugambwe nawo uticaye akanyamuneza impundu na mashimeshi kubadasigana mu mugambwe yupro na kuba uno munsi kwigenekerezo rya 25 usamwa ku 24 ishami ryitirirwa tasiye sibomana ari naryo rije ubwa nyuma ryari riramutse riza kwiyunga n'abadasigana bagumye kumugumya n'abaheruka kuhaza kuva uno munsi hakaba hagiye kwama havugwa yuprona imwe ifise uburongozi bwo kumugumya ibirori byuno munsi bikaba byatewe iteka n'indongozi nyinshi muri make twovuga nk'umukuru w'umugambwe yuprona icejera ciwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe waserukiye leta zunze ubumwe za Amerika profeseri Mworoha Ive Sahinguvu profeseri Evariste Ngayimpenda kazoza ka yupronakari mu bumwe n'umwumvikano w'abadasigana ni inkuru rero ikomeye cyane aho yuprona ikomeje kwishyiramwe ngo ivange ingufu kugira ngo izabashe gutsinda amatora yimirije imbere yo mwaka 2025 bimeze bityo rero uhagarariye nawe ishyirahamwe rishinzwe kurwanya ibiturire ndetse no gukurikirana neza ibijyanye n'itungo akaba nawe yavuze yuko mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba kidashyize amafaranga menshi cyane muri ingengo y'imari umwaka ugiye kuza ibintu bizaba bitameze neza ayo mafaranga rero atabonetse mu yo leta itegekanya gukoresha bazoba bariko baravomera mu kiva kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe ryishinze kurwanya igiturire gishinze rero kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ngo mu nteguro y'amahera leta iteganya gukoresha mu mwaka uza hatabonetsemwo menshi cyane atumbereye ubushakashatsi ayafasha gutorera umuti ibibazo byihuta bihanze igihugu nk'ibitoro ifumbire n'ibindi yongera yerekana ingene itegekanya kuriha ideni iheranye bazoba rero bari mu bibazo bikomeye cyane bazoba ariko baravomera mu biva mu gihe ibyo bitakorwa abashikirije mu kiganiro yabishikirije rero mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu ruheshi mwaka wa 2024 aho yasabye leta guha amafaranga akwiye igisata cy'ubushakashatsi mu bijanye n'ubutunzi n'imibano kuko ngo bigaragara ko atakibanza gihabwa kandi cari igisata gikomeye cyane ikindi yashikirije nuko leta yotegekanya mu maguru masha ingene iriha ideni iheranye kuko bidakozwe ishobora guhagarika kuriha nkuko byagiye bibonekeza mu bindi bihugu akabona kikibazo bijanye n'intwaro ibereye ubusuma ukudakorera ku mugaragaro ubukene bw'abahinga byibonekeza mu gihugu byishe igihugu kandi ngo bitisunze muri iyo nteguro ukwiyumvira gushikira ibiri mu bitabo bitanu byerekeye imbona kazoza nti n'igihugu giteye imbere koba ari nko kurota uhagaze ni inkuru rero ikomeje cyane aho uyu Gabriel Rupyiri akomeza guha inama igihugu cyacu cy'u Burundi ni mu gihe integuro y'amafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka wa 2024 2025 arenga imiliyaridi ibihumbi 4,397 itegekanya kwinjiza ayarenga gato imiliyaridi ibihumbi 3,941 mu mwaka wa 2023-2024 ikaba yari yinjije ayarenga gato imiliyaridi 3,371 ariko ikaba yakoresheje ayarenga gato imiliyaridi 3,780 ikaba kandi isanzwe ifise igihengeri kirenga imiliyaridi 456 mugiye mu mwaka wa 2023-2024 igihengeri carenga gato imiliyaridi 4,026 leta ikamenyesha ko mu gushinga amafaranga ikoresha ifatira kukungene ubutunzi buzokwiyongera muri uno mwaka wa 2024 ni mugiye mu mwaka wa 2023 ubutunzi bwari butegekanijwe kwiyongera ibice bibiri ndetse n'ibice kwakurejeje kwiyongera kabiri n'ibice 8% muri uyu mwaka w'umwaka 2024 ategekanyijwe ibice 4 kwiyongeraho 4 n'ibice 2%. Mu mwaka wa 2025 naho ateganyijwe ibice kwiyongeraho 5 n'ibice 4%. Turabashimira rero mwe tudahwema kubana muri amakuru dukomeza kugenda tubagezaho twabwiye yuko umugambwe CNDD-FDD ubu ngubu aho wicaye bitaworoheye dore ko intebe ya ushyuhanye indi migambwe bahanganiye ibyicaro bya politiki ya kinye yakomeje yasizwe yuko igomba kukura ku butegetsi turabashimira rero andi masaha ari imbere turaza kubagirazaho andi makuru aza kuza kuba arimo aravugwa hirya nino mu gihugu cyacu Burundi ndetse n'ahandi muri rusange mwakoze cyane kubana natwe kuri imbonesha kure.